Fafitiava kwanao na tunga zanange kira jambinge Fafitiava kwanao matunga zao nari tinyambinge Fafitia kufursenga na widi ya zao malalapo Batia kusafidi ya vengatifono maringi kwa Fitiava na nami anauza.